So, since you are an artist, uge waya esikoleni, like, uyifundele arts?
Unfortunately, no. Angizange ngiye esikoleni ngiyifundele arts.
Oh, okay.
So, I belong to those artists ababekhula kuthiwa nje umusa ukwazi ukufunda isingisi shiya fansi uhambe yovasithi. But I was so fortunate enough and I think kuyagcina kubantu abakwi-age yami noma artist akuyile nduzane yethu kugcine ngathi. Because you know, we all know ukuthi you have to go esikoleni ufunde uma usuqedile lapho uyegoli uyosebenza. That's how we were raised.
Okay.
So that's the same thing happened to me as well. But after ngiqede school in matric and then ngasengiya ejobe and then I've worked with ubaba Gibson Kente. That's where my trainings aqhamuka khona. And then I've been so fortunate enough to work with some of the big directors who have spent time with us, you know, best workshop, best trainer, ngezinto ezihlukahlukene. Like I've been trained by ubaba Mbongen Ngema, I've been trained by Mduduzi Nombela. Also worked with ubaba Jerry Paul. So those trainings are izona ke sithatha sizibeka ukuthi yona ma academics with.
Okay.
Bona njenge yachasisa.
Okay, so as an actor, sike sikubone lapha kwimbewu udlala a supportive father to your doctor uzethu. Like awufuni lutho ngaye and awufuni lutho my doctor ngingenza noma yini for yena. So usitshele ukuthi iyiphi i-character othanda ukuyidlala noma oyidlala kangcono or o-enjoyayo ukuyidlala.
Thina abantu abadala we treat all the characters as watholayo ngendlela efanayo. We give them the same value. We respect them ngendlela efanayo nenyenye. But I can be bold to say and be proud to say saying ukuthi i-character engithanda kakhulu na wonke kama engiwasenzile ile engiyenza manje which is uphunyuka kwimbewu the seed.
Yeah. So uba lo muntu obukela kuyena your role model, it's either ukwi industry noma one of your members we family uba ubukela kuyena.
Eish. Ngathi nje ngikhule ngibukela ubaba wami.
Yeah.
Yeah. I don't think it's fair for me to have a role model that bengengikhona ukuthi ngisondele kuwona if kukhona ngidingayo. But a role model lami ubaba wami because zonke izinto asedlule kuzona ngizibonile futhi ngibonile aphuma kwezinye izinto and njengoba ngishilo ukuthi nje my parents were always there for me. I think that man has always been there for me my life yami from the start from the family yami. Ngabe ngirong uma ngakhetha omunye ubaba ongcono nomuntu engingabukela yena kangcono njengobaba.
Yeah, and I can't believe it because thina sababukeli sabalandeli bakho siyakubona lapha ku TV you Transformers like kunje bantu kuba nobaba you know your character leya character uyayidlala and sisifisa ukuthi I wish my father was there. So thanks siyabonga kuleyo ndawo. So awusitshela ukuthi uthanda ukubizwa ngaliphi igama yilolo odlala ngalo uphunyuka noma lawa amanye odlala ngawo or uthanda nje ukubizwa ngumduduzi.
UNkulunkulu and my ancestors have blessed me with these names, so I see no point ukuthi bayingibe picky and choose towards them.
Okay.
You call me Phunyuka, I'll still smile. You call me whatever name, I'll still smile.
Okay, so uma uneyinkinga ekhaya, usuphumela emphakathini, u-react-a kanjani kubona? U-react-a kanjani kubalandeli bakho, abantu abakujabulelayo ukubona, ukuthi hey nangu Phunyuka, sicela ukuthatha i-pic naye.
I think the important thing lana sis ukuthi abantu no matter which standard ababhila ngakusona you must treat them the same.
Okay.
So mina wonke umuntu ngi treat as my family.
Oh.
So if you give me shit mina ngizokushaya nami. Ungijabulela ukuthi uyi family uba angithi mina angifule ukuthi sinomhlanje khothama ngikhothama kuwonke umuntu.
Okay.
So nalozayo ngaleso sikhathi ngiyuma crisis we family yami ezenge indlela e wrong ngizomtreata ngaleyo ndlela leyo. Angina celebrity, angina umuntu omuhle nomumbi, everybody is equal emehlweni kaNkulunkulu, so I treat everybody here.
So and thanks a lot ukuthi ngihleli nawe, and I can see ukuthi and awungibukeli phansi ngiyabonga
ngalokho.
Ngiyabonga kakhulu.